ɛsi ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha wɔ Accra sɛdeɛ Martin Pegu ne ne dɔm ɛsi yɛ ɔyɛ kyerɛ ɛkyerɛ ɔmanpanyin Akofo Addo ɛne n'aba yɛnkɔ na yɛnkɔ hwɛ ɔyɛ kyerɛ no sɛdeɛ ɛsi ɛkɔ
Yes, I'm going to take your name. Go!